Together, growing in faith, changing communities.
Madunyiswe uJesu Kristo, umusa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uYise, uzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini kaGenesis, isahluko sesibili ivesi lesine kuzobe ivesi leshumi nesikhombisa. Lapho iNkosi uNkulunkulu isiyenze umhlaba nezulu, kwangabi bikho sihlahla endle namifino yayingakamili emhlabathini. Ngokuba iNkosi uNkulunkulu yayingakanisi imvula emhlabeni, kungabi bikho muntu wokulima umhlabathi nokwenza inkasa yokuhambisa amanzi emasimini. iNkosi uNkulunkulu yayisibumba umuntu ngomhlabathi, yamphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Ngokunjalo umuntu waba umuntu ophilayo. iNkosi uNkulunkulu yenza insimu e-Edeni ngasempumalanga, yambeka khona umuntu emenzileyo, iNkosi uNkulunkulu. Yahlumisa emhlabathini imithi enhlobonhlobo ebukekayo ngempela emnandi. Phakathi nensimu kwakukhona umuthi wokuphila nomuthi wokwazi okuhle nokubi. iNkosi uNkulunkulu yayisimthatha umuntu, yambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime ayigcine. iNkosi uNkulunkulu yamyala umuntu yathi, ungadla yonke imithi esensimini ngokuthanda kwakho ungayidla, kodwa uze ungawudli umuthi wokwazi okuhle nokubi, mhla udlayo uyakufa nokufa. Yazi thandwa zami, kunento engithintayo uma sibuka le ndaba. Yokuqala engithintayo, uNkulunkulu eseyenze yonke into. Sewudalile umhlaba, walidala nezulu, kodwa kwakungakabi bikho isihlahla, ingekho nemfino ngezathu ezimbili. Esokuqala yayingekho imvula eyayisikhona. But khona esinye esingithintayo, emhlabeni kwakungakabi bikho muntu wokulima umhlabathi. Wayengekho umuntu ozowulima umhlabathi. Uyazi lento ifuna ukuthi kumina, kunezinto uNkulunkulu angeke azenze, angeke asinikeze zona till kuze kube khona umuntu ozokwazi ukuyisebenzisa lezo zinto. Uyazi khona imfihlakalo abantu abangayinaki. Khona omunye umuntu okhulekela umuzi, akhulekele ikhaya, kodwa uthola uNkulunkulu angamnikezi lo muzi nekhaya alikhulekelayo. Athi uNkulunkulu, ngizomnika kanjani umuzi wakho nekhaya lakwakho usahluleka unakekela lo one room oqashe kuwona? Ayibo, ijulile le ndawo. uNkulunkulu uthi, ngizokunika kanjani umuzi wakho usahluleka unakekela ile ndlu, ile room oqashe kuyona? Khona ezinye izinto uNkulunkulu angeke asinikeze zona, ngoba siyahluleka ukulungisa lokho okuncane. Athe embhalweni engcwele athi, muthembeke kokuncane athi yothembeka nakokukhulu. Yazi yamangaza lento obuyifunda kahle. Athi uNkulunkulu akubanga khona lutho emhlabeni ngoba wayengakabi khona umuntu ozolima umhlabathi. Khona bakhulekela ama-promotion. Kathi uNkulunkulu, kodwa nje usahluleka ukumanage isikhathi. Ufuna i-promotion, Kodwa emsebenzini usafika late. Kodwa i-desk lakho liligcwele izinto aliqoqekile. Esukulukulu, kulukulu uyindoda ye-order. If you fail to manage, you will lose that which you cannot manage. Yabona mangihlulwa ukuphatha kahle impilo yami izoputshuka. Izongilahlekela. So khona izinto emndenini mhlambe esingakayitholi ngoba akekho ozokwazi ukumelana nazo. Hayi ayethusa le ndaba uma uyihlalela uyibheka ukuthi uthini uNkulunkulu uthina. Khona enye indaba engibuka ngiyithande. Wabe esenza insimu yase Edeni. Wasidala isidalwa esiwumuntu, wasibeka khona, wasinika umsebenzi owodwa. Wathi sebenza umhlabathi. Wathi akukho kunye okwakho nje athi sebenza umhlabathi. Uyazi thandwa zami kahle kahle thina asidalelwa ngokuhlupheka. Excuse me. Thina asibizelwanga ukuxakeka. Thina uNkulunkulu uthese sibeke insimini yase Edeni wasinika konke siyokuswela nesiyokudinga wayisethi sebenza umhlabathi awusoze wahlupheka. Unezandla, nginezandla, sinemqondo, sinamehlo, sihlupheka kanjani? Yazi khona izinto ezasibulala ukukhangezwa, kwenzelwa izinto, ukuphiwa. Yazi abanye bethu sizalwe emakhaya la owenzelwe yonke into. Abe inkinga umntwana ozalwe kukhona uanti osizayo ophenduke waba isigqila. Ngoba lo mntwana akakwazi ukuziwashela. Akafaki la kubasket, ulahla la aqoqe uanti ayofaka kubasket. Akakwazi nokudlula umbhede, wenzelwa konke. Akakwazi nokuyi-ayinela kungaqhuma ikinopho, akakwazi nokuthunga kungaqhuma umphetho, akakwazi ukuthunga, akakwazi ukupheka ngoba ukhule enzelwa yonke into. Uyingozi umntwana njalo. Ngoba uyakhula, ashade, ashadelwe. Akakwazi ukwenza lutho. Uyohlezi funa abantu bamenzele izinto. Mase bengasekho abantu, mase bengasakwenza abantu, mase beshonile abazali, ebesethi uyazondwa. Kanti lutho akafundisekanga, akafundiswanga. Yazi uNkulunkulu isipho asiphe sona, isipho somsebenzi, isipho sokusebenzisa. Nanga umhlaba ozosinika ukudla, ozosinika inqubekela phambili. Sipho sokuqala uNkulunkulu asipho Adam noEva emva kokuba asiphe isipho sempilo, isipho somsebenzi. Angiphiki baningi abantu abangasebenzi abawufunayo umsebenzi. Kodwa futhi bakhona nabanye abangawufuni umsebenzi. And abasiboni isidingo sokuyosebenza. Ngoba vele kakade siyabafunza, siyabaphi imali sibenzela konke. Uyabona ubona ukuthi uvela emndenini ongathandi uma ukuthi ukwenzela yonke into. Ukufundisile kule mfundo ephansi wakuyisa kule mfundo ephakeme wakuthengela imoto wakulobolela wakhulisela abantwana wakhokhela ikweletu abakufuni labo bantu. Wena makuthiwa la egcekeni yini yakho ozenzele yona, yini oyisizile ocontribute ngakho? Khona abanye abantu abacomfortable ukuthi why fanele ngisebenze osibani bani bengisebenzele, why fanele ngisebenze osibani bani bengiphe imali every month. Sipho sokuqala uNkulunkulu asipho Adam emfake insimini, sipho somsebenzi. Ndlovukazi izulu laibe nathi sibuse sizivikele isikhanyisele, sinike amandla ngegama likayise sebenzi indodana nomoya ocebileyo. Amen.